ekukaleni wawukhona uvusa moyo ngwele uNkulunkulu akhulume wena moya wenze kepha namhlanje ukwele kimi
Thank you.
around.